Utonga wangazidubo tata ngokukhulisa impembe. Ndiyayibulela loo nto iphanyiswa ngumphulaphuli. In fact, ayikhuli kwaukhula nale mpembe sizithoza. Abantu badlala nje ngemali, badlala ngamandla abo, baye ngapha nangapha bezama ukukhulisa impembe. Sizithoze, xa ndithetha ngo-5 centimeter ndisithi abantu iisentimitha ezintlanu, into engangela khadi likaSASSA okanye ikhadi lasebhankini, yonele loo mpempe leyo as long umntu ongusisi eyazi igusheshe yakhe nomntu ongutata ekwazi ukuyisebenzisa impempe yakhe. Kukhona unxibelelwano ngokuthandana oku, then loo mpempe yonele inakumfikelelisa kuvuthondaba usisi and nobhuti unako ukhupha nojubalala konwatywe isayizi yempempe. Ayinanto kwenza nokwanelisana ngokwesondo. Yiyo le nto sikhuthaza nabantu abangootata babe kangabi ngathi ngamazembe bakwazi usebenzisa zonke izixhobo ezilapha emzimbeni kubo for uzama ufikelelisa osisi kuvuthondaba. Ingabi ngathi impempe into yonke. Sisithoza abantu bakhe bafuna uzibulala ngenxa ongasebenzi kwempempe okanye kumntu kuba ithukiwe kwathiwa impempe incinci. Ndifuna ke ngoku nokukhalima apha kubantu abangosisi. Athanda xa mhlawumbi i-relationship ithe yasawa okanye umtshato waqhabalaka, then umntu ahambe ethatha kakubi ngalo tata uba hayi suka uhlele nempempe encinci kakade okanye hayi suka uhlele siza kwangoko. Zonke ezaa zinto ziyembarasini okanye zozama umxobula isidima, zonke ezo zinto zinolidishela kwezinto sithi yi-suicide. Abantu baphele bezindlongondlongo ezizawuphelela ejele le misindo sizama ukuyiqokelela singaprovoke abantu ngezinto abangenawuzitshintsha emizimbeni yabo. Uba umntu uneendlebe ezinkulu makazamkele, uyawufanazo. Uba unempempe encinci, iimpempe ziyashiyashiyana sizithoze, small, medium, no large. Ndidla ngozichaza ke even in centimeters.